Ngiphinde ngithathe leli thuba lokubingelela abafuyi nabathandi bemfuyo, igama lami nguMpendulo Mbatha, i-interim chairperson kaQhakaza Goats Association. Sibonge kakhulu kubo bonke abalithola ithuba lokuthi bazivakashele or babe kanye nathi kuma workshops esike sabanawo both eFriday nasesiphingo. Sijabule kakhulu ukuthi sikwazi ukuxhumana nani, abaningi benu siyaqhubeka sixhumana nabo even afterwards ngosizo nangeyindlela eyiningi zokuthi balekeleleke ekubeni babafuyi abaqave ey'ndabeni zembuzi. Now, njengoba ngangishilo-ke ukuthi uhlelo lwami liyaqhubeka mina animilo ngosuku olulodwa, la esiya khona siphikelele la khona sizokwazi ukuthi sigcine senze ama-practicals. Lokhu-ke kodwa kuzokwenzeka ngento eyodwa. Ngizocela ukuthi nigcwalise i-questionnaire le elandelayo ezokwazi ukuthi-ke isinike yonke imininingwane egcwele-ke njengamanje. Besides just ama-cellphone and email addresses and addresses, but kuneminye imibuzo esifuna ukuyithola-ke as pertaining to ama-locations enikuwona. Siyajabula futhi nokunazisa ukuthi sesebenakho ukuxhumana okuningi nomasipala benu, ikakhulukazi-ke abaxolusi nomasipala wase-Isiphingo. Siyakwazi-ke ukuthi manje sinazise ukuthi kuney'nhlelo esinazo, kuwukuthi sibe nama-entry points at which we're gonna build le value chain esihlale sikhuluma ngayo ukuthi-ke izosebenzisana kakhulu neyiphathimandla zomasipala ikakhulukazi kulezi ndawo engiyibalayo. Now lokhu sikwenziswa ukuthi already sesibathembisile ukuthi sine-information noma ngithi sine-database egcwele yabafuyi asebelindele ukuthi at least abathole indawo yokuthi bakwazi ukusupplya ngey'mbuzi eziyikhwalithi kodwa futhi ukwazi uku-trade formally. So njengamanje nje sifuna ukuthi yenzeke ukuthi sikwazi ukuqoqa lolu lwazi noma siqoqe le information si-categorize kahle. So this questionnaire izosizakala ngalokho. Tap-a i-link ezokwazi ukuthi kuvulele ikunike yonke le mibuzo na yonke nemininingwane. And then after yonke usugcwalise konke. Afterwards siyakwethulela-ke i-certificate le beshilo ukuthi iyatholakala. Akho i-database egcwele pertaining to i-workshop ne-workshop esikwazile ukuthi si-host so far. Inhloso yethu enkulu-ke njengamanje kuwukuthi njengoba sikhulumisana nama-departments nje, sikhulumisana ngoba sifisa ukuthi bakwazi ukusilekelela nangey'ndlela ney'nhlelo abanazo zokulekelela abafuyi. Njengamanje sesikwenze kwalula kakhulu ukuthi-ke siba-approach as a unit egcwele rather than siba-approach as individuals as sibe sikwenza before. Esikukhombisile kakhulu ukuthi kuthatha isikhathi eside kakhulu ukuthi basinake. So njengamanje njengoba bengishilo-ke, tap-a i-link uzongena kwi-questionnaire. Soon as uqeda nje ukugcwalisa i-questionnaire izophendula i-email address yakho, izophendula nge-certificate ezobe isho ukuthi wena usuqalile usungenile kulolu hlelo lwethu lokuba omunye wabafuyi bey'mbuzi. Okulandelayo futhi nizwaziswa kabanzi mayelana nobulunga bobuba nobulunga be-association yeQhakaza nanokuthi imaphi ama-benefits enizowathola njengokuthatha ubulunga bakho. So siyakulangazelela ukuthi nibe ingxenye yalokhu ngoba ikona kuzosiza ukuthi siye phambili sikwazi futhi ukuthi silekelelane kakhulu ngenjongo le esinayo kakhulukazi ukuba bafuye abacavile kuso sonke isifunda noma isifundazwe saKwaZulu Natal and even South Africa at large. Ngiyabonga kakhulu. With any further questions, feel free to ask them. But njengamanje, I will see you very soon. Very soon we'll be together in workshops amanye as well as practicals ukuthi-ke niza nazo ukuthi-ke iy'nhlobo ney'nhlobo zey'mbuzi ziphathwa kanjani.